I don't know. Mtumbi ndio anozoziva zvokuita nawo nokuti vada kuchengetedza machengetero avari kufungwa zvavano kana
saka zvinoreva kuti vamugabe varida kuigwa saishe nekuti kazhinji kana pasinganyatsoziviswe kuti vari kuigwa kupi ndo zvinoitwa nemadzishe vanga vari she
magona kani vamugabe vanga vari mambo.